niba utarabyumvise nawe bimenye igihugu cy'u Burundi mu manzaganya byaratunguranye cyane ndetse biranababaza cyane abarundi. Bamwe bari mu bitaro amaguru yaracitse, abandi bacitse amaboko, ndetse yewe ubwani bwinshi uko bizakongera ngo ni ready tabara yabikoze. Ingabo z'u Burundi nazo zafashe imyitozo ikomeye, bagomba kwirinda umwanzi utayifuriza icyiza. Bagiye bakorana imyitozo ya gisirikari n'ibigo birimo Leta Zunze Amerika cyangwa South Korea turutse muri Leta Zunze Amerika kugira ngo bakarishye imyitozo bazahangane na aduye. Nyamara mu buryo bugiye butungurana agenda avuka ibitero nk'ibi ngibi, igihugu cy'u Rwanda gishyirwa ku ruhembe rw'imbere ngo ni mu mafasha Redi Tabara, kandi batoza abanya Redi Tabara gukora ibikorwa by'ubwicanyi. Ibi ngibi u Rwanda rwagiye ruhakana inshuro nyinshi, ariko na n'uyu munsi ntibareka gushinja u Rwanda ibyo bikorwa. Red Tabara minsi yashize kuko yagabye ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse no kubyemerera. Icyakora kuri iyi nshuro bisa n'ibyahindutse, bati mwe kumva amagambo y'ibinyoma atangazwa na Leta y'u Burundi yananiwe gukora ibyo abaturage bayishaka. Igitero cyagabwe mu Burundi cya grenade n'iyo bwo yakihuye yakikoze ntabwo ari twebwe. Ngo ikaze n'umwungu wa kamanzi, ni ibiki byabaye mu Burundi? Hagenze gute cyangwa se byagenze gute Bujumbura? Niki gikomeye cyabaye? Ikaze mbikubwire. Ibinyamakuru bitandukanye byandikira mu Burundi no ku rwego mpuzamahanga byabonye byabaye bitewe n'amakuru yatangajwe y'ibyabereye Bujumbura. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari igisirikare cy'FARDC gifatanije na FDNB guhangana na M23, kandi nanone bigeze gufatanya guhangana na Rutabara Interforce. Izi ngabo ziri muri Repubulika ya Congo zahuye n'uva gusenya ngaho havukiye undi mutwe wese wa Rutabara urwanya Leta y'u Burundi. Uyu mutwe wa Rutabara uvuga ko icyo ugamije ari ukuvana ubutegetsi buheza ndetse ubutegetsi budatanga uburenganzira kuri buri muturage wese w'i Burundi. Ibi ngibi byatumye rero bamwe mu baturage b'i Burundi bajya bahura n'ibitero bikomeye biturutse kuri uyu mutwe wa Red Tabara. Nubwo uvuga yuko utibasira abasivile, ahubwo icyo ushaka ari ukwibasira ibigo bya gisirikare. Ku munsi wo kwa gatanu mu cyumweru gishize, bivuze yuko hari tariki icumi z'ukwezi kwa gatanu 2024, bivuze ngo habiri habaye ibidasanzwe i Burundi. Warabyumvise, grenade zaratunguranye cyane mu masaha atandukanye mu rwa mukuru w'utunzi Bujumbura. Abaturage bari mu isoko bagiye kumva bumva ibisasu biraturitse, bamwe batabaza batabara bagenzi babo n'abandi bagakizwa n'amaguru kubwo kwibwira yuko akaba ari akaga kabagwiririye, kandi koko kari n'akaga. Ibi byatumye Leta y'u Burundi ibyitaho irakurikirana. Nyamara mu masaha make nanone nyuma y'icyo gihe haturuka ibindi bisasu mu yindi lokalite cyangwa se mu kandi gace ariko nanone k'i Bujumbura, maze polisi n'igisirikare cy'u Burundi bakora iyo bwabaga ngo bakurikirane neza ninde ukoze ayo mabara. Baje gufata umwe mu bagabo ukekwa ko yateye izo grenade ndetse banafata na n'indi grenade atari yagateye. Ngo bakoze igenzura baramubaza ndetse bakora n'irindi perereza ryimbitse, nk'uko byatangajwe n'umwe mu bayobozi y'igihugu cy'u Burundi. Ngo abangaba bafashwe cyangwa se bafashwe byaje gutangaza neza yuko ngo batojwe n'igihugu cy'u Rwanda kandi bakirizwe muri Red Tabara, ndetse akanavuga yuko ngo ndavuga uyu bitangaza ku rwego rw'u Burundi ngo ni perezida bakoze basanze koko ngo igihugu cy'u Rwanda ari cyo cyabateye. Ni president Evariste Ndayishimiye n'uyoboye igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi yaje gutangaza atangariza abaturage b'u Burundi kwihangana ngo bakomere ngo iterabwoba ntabwo rizahoraho, ntabwo ikinyoma cyatsinda ukuri, ntabwo iterabwoba ryatsinda amahoro. Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize yari yumvikanye na none anenga u Rwanda ndetse aruvuga ko ari rwo rubangamiye umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ubyumvishe neza, imvugo ya Evariste Ndayishimiye ni itandukanye n'imvugo ya Tshisekedi n'abavuze ko umutekano muke bafite bawuterwa n'igihugu cy'u Rwanda nako n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ariko byaje kwamaganwa inshuro nyinshi na Leta y'u Rwanda ivuga yuko byose bari ku nyungu za politike no kuyobya uburari no kwanga kwita ku nshingano zabo. U Rwanda rwavuze ko rutari rwotera inkunga Red Tabara kuko Red Tabara itaba mu Rwanda yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse ikindi ku Rwanda rutigeze na rimwe rutera umutwe wari wo wese inkunga yo guhungabanya igihugu icyo ari cyo cyose cyo muri Sazuba bwa Afurika n'ahandi hose hirya n'ino ku isi. Ku Rwanda rukunda amahoro ko ibyo biba bivugwa ari ibinyoma. Red Tabara nayo ubwayo yahakanye inshuro nyinshi ufasha bihabwa ari bwo bwose n'u Rwanda. Nyamara u Burundi buvuga ko ngo bigishwa n'u Rwanda kwica, gusogota n'uduhinja, maze kandi bagabwa n'ikoresho by'intambara ngo bakinjizwa mu gihugu cy'u Burundi bajya gutera umutekano muke. Ikindi kandi wamenya nuko Leta y'u Burundi yakomeje kugaragaza neza yuko ibi byihebe bya Red Tabara ngo kwiriye kurwanywa burundu. President Ndayishimiye yigeze no gutangaza ku rwego mpuzamahanga rwa Interpol rugomba kwinjira muri kino kibazo bagangana na Red Tabara. Kuva icyo gihe nabyigeze biba. Amakuru avuga ko u Burundi bwegereje u Rwanda ingabo nyinshi. ziri mu ntara za Cibitoke ndetse n'ahandi kandi ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi harunzwe abasirikare benshi n'ikoresho bya gisirikare mwibutse mu myaka yashize byavuze ko mu gihugu cy'u Burundi hatuga gufasha bujya mu mitwe nka FDLR ndetse na FLN FLN uyu munsi iracyari mu mashyamba ya Nyungwe nk'uko bivugwa na bamwe ndetse ngo yayibona inkunga iturutse Burundi bireko batakirwanya ngo gahunda urundi ufite n'ukunganya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda n'ubwo Rwanda rwateguje kuzagerageza icyo gikorwa wese bitazamugwa amahoro Burundi bwatoje ingabo zabwo maze bazizana bugufi impaka y'u Rwanda ku buryo uyu munsi hari ubwoba bw'uko igihugu cy'u Burundi gishobora gukora ikosa kikurikorera umuriro mu gihe abashoteye igihugu cy'u Rwanda Imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi uribuka ko yafunzwe nyuma y'igitero n'ubundi cyavuzwe ko ari cyari reditabara byavuzwe ko kishikwemo abaturage benshi n'ubwo reditabara yavuze ko yishe abasirikare gusa barenga 9 kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi imipaka yo ku butaka ihuza u Rwanda n'u Burundi irafunze ariko noneho bikomeje kuba bibi muri iyi minsi hari benshi bavuga ko iki gitero cyagabwe mu gihugu cy'u Burundi barimo na reditabara ngo cyaba cyarakozwe n'igihugu ubwacyo cy'u Burundi kitagizwe mu ruhare n'umutwari we wose ndetse n'igihugu Burundi bushinja ngarebo bagikoze kugira ngo babone uburyo ndetse n'impamvu zo kumeza gushiga icyasha igihugu cy'u Rwanda ndetse na Red Tabara ubwayo ko kitageze kigabwa n'umutwe w'inyeshyamba wari we wose nyamara nk'uko uwabitangaje yabivuze ngo amakuru avanye muri uyu wari ufite izi grenade we yahamije ko ari umuri Red Tabara ndetse ngakaba afite amakuru yuko baterwa inkunga n'u Rwanda Red Tabara ni umutwe washinzwe kuva mu mwaka 2015 uvuga ko hanganye n'ubutegetsi butari bwiza bw'igihugu cy'u Burundi urabyutse n'inyuma y'ipfa rya kudeta irakorewe bwana Pierre Nkurunziza nyakwigendera wayoboraga igihugu cy'u Burundi ni kudeta yaje gupfuba maze abashatse gukora iyo kudeta bamwe bahungira muri Republika ya Demokarasi ya Congo icyakora koko bamwe bahungira mu gihugu cy'u Rwanda mahungiye mu gihugu cy'u Rwanda barimo General Niyombare bivuga yuko ngari we umuyobozi wa Red Tabara mukuru ngo niyo mpamvu rero ngo Rwanda rushinjwa kuba rucumbikiye abayobozi batanga amabwiriza bakahereza Red Tabara ikora ayo mabara Rwanda rwasabwe n'u Burundi inshuro nyinshi gutanga abo ngabo ngo bashyikirizwe ubutabera mu gihugu cy'u Burundi icyakora Rwanda rukagaragaza neza yuko rutabyemerewe n'amategeko mpuzamahanga gutanga umuntu waje abahungiyeho ibi byaje gusemburwa n'amagambo ya Evariste Ndayishimiye yavugiye muri Republika ya Demokarasi ya Congo akavuga yuko afite gahunda na Republika ya Congo kwikiza umwanzi ari we Rwanda by'umwihariko ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda ibyatumye na none haboneka andi magambo aturuka mu gihugu cy'u Rwanda ku bategetsi avuga yuko izi mvugo ziteye ikibazo impungenge ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda kandi dakwiriye kudebekerwa bikwiriye kwitabwaho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kuvuga ijambo agaragaza neza ko izi mvugo nubwo atazisubiza ariko azikurikirana ko umuntu atavuga ko ashaka kugirana n'igihugu cy'u Rwanda maze ngo ndabifate nk'aho bidafite agaciro na magambo avugwa na Tshisekedi kimwe ni Evariste Ndayishimiye nk'uko bigaragara Ikindi ariko kandi ugomba kumenya nuko imbaraga z'u Burundi ngo zikomeje kugenda ziyongera mu bya gisirikare ari amasezerano asinywa hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Burusiya aho Urusiya bwemeje kuzana abo gutera ingabo mu bitugu gisirikare cy'u Burundi babaye imyitozo ikwiriye ndetse kandi usibye n'imyitozo ikwiriye ahubwo banafasha kubona ibikoresho by'intambara bigezweho ntibizwi neza niba hari icyo Burundi bwakiriye gitutse mu Moscow cyangwa se niba ari abasirikare baje bagatangira guhereza imyitozo ingabo z'igihugu cy'u Burundi ikizwi neza nuko mu Burundi hatangijwe ibikorwa by'imyitozo imbonerakure gato abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure bupakira mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Congo gukora iki bari gufasha Republika ya Demokarasi ya Congo guhangana na M23 ingabo z'u Burundi nyinshi zigenda zifatirwa ku rugamba na M23 ndetse abandi bakafatwa amatekwa abandi bakicwa bari ku rugamba imbonerakure kimwe na wazalendo bishyize hamwe guhangane na M23 n'ingabo z'u Burundi zishyira hamwe n'FARDC ndetse na SADC guhangana n'ingabo z'M23 Aba bose nk'uko ubyumvise bajye bakora inama zitandukanye ubundi Burundi barizwe mu muryango wa East African Community ingabo z'uyu muryango zirukanwe kutagwa Republika ya Demokarasi ya Congo zitwaga SRF ariko ku masezerano y'u Burundi na Republika ya Demokarasi ya Congo byabaye ngombwa ko Burundi mu bujya gutabara umuturanyi nk'uwitabara wereza ingabo kutagwa Republika ya Demokarasi ya Congo zihura n'ingabo z'uyu muryango wa SADC iziswe sa MRDC zaturutse mu bihugu bya Tanzania Afurika y'Epfo ndetse na Malawi icyakora kuba bajya kutabwa Republika ya Demokarasi ya Congo umusaruro wabo ungana hafi ya ntawo bitewe n'uko 23 yakomeza kwigaragaza nk'umutwe udasanzwe none abagabye igitero mu gihugu cy'u Burundi ni bande ibitangazamakuru birimo n'ibikorera muri Amerika hari icyo byatangaje iri nijwi rya Amerika dore ko bavuze iby'inkuru
umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara wamirira kure ivyagirije vya leta y'u Burundi biwegeka ko ibitero vya grenade zamijaguwe mu bice bitandukanye vyo murwa mukuru ubutunzi bw'ico gihugu Bujumbura ku munsi wa gatanu. Mwitangazo umurwi Red Tabara wasohoye wagize uti: mu kiganiro ushikirangaje bujeje umutekano w'u Burundi bwakoranye ku munsi wa gatandatu n'amenyesha makuru, umuvugizi w'ubwo bushikirangaje Pierre Nkurikiye yegetse ibitero vya grenade ku murwi wa Red Tabara, kwihutisha kwegeka ibitero bigabwa mu Burundi ku mpande zitandukanye atamatohoza yimbitse arakorwa bitera kwibaza uruhara rwa leta y'u Burundi muri ivyo bitero. Itangazo ryashizwe ko umukono na Patrick Nahimana avugira igisata ca politiki muri Red Tabara ribandanye rigira riti: Red Tabara irahakanye yivuye inyuma uruhara muri ivyo bitero, na munsi wa rimwe uwo murwi uzigera ubangamira inzirakarengane z'abasivili. Muri iryo tangazo ijwi rya Amerika dufitiye kopi, Red Tabara yongera ko iti: ubutegetsi bw'u Burundi bwari bukwiye kwitaho ibibazo bikomeye bihanze u Burundi aho kwitoza utunyoni mu gusamaza abantu buvuga ko buri mu matohoza y'amabi buzi neza ko bwakoze. Red Tabara irahojeje imiryango y'abakozeho n'ivyo bitero. Umugwi Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ugize ico uvuga mu gihe abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu bemeza ko ibitero vy'uno wa gatanu ari nkina mico y'ubutegetsi bw'ico gihugu gamije gusamaza makungu n'abanyagihugu kugira ngo ibazo bimaze iminsi bihanze u Burundi birimo ubukene bw'igitoro buri ku rwego butari bwakabeho kuva Burundi bwabaho, n'amajambo president w'ico gihugu amaze iminsi ashikiriza akavugisha benshi ku mpande zitandukana vyibagiranwa, ariko hane izindi mpande zivuga ko ari bitero bishobora kuba vyagabwe n'abatishe imipfungwa rya Alangiome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi bifuza kotsa igitutu ubutegetsi. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kuronka uwemera kuvugira kuri mikro zacu izi mpungenge zose semejwe n'abatandukanye bakurikirana hagufi politiki y'u Burundi barimo batavuga rumwe na leta, abaharanira agateka kazi na muntu n'abegereye ubutegetsi. Icyo bikoze ku mbuga ngurukana bumenyi ku munsi wa gatanu mu gatondo hari hiriwe ubutumwa bugabisha abanyagihugu basaba kwiyubara, kuko kubwanditse ubwo butumwa umutekano wari gushobora guhungabana umwanya n'uwundi ku munsi wa gatanu. Uruhande abanditse ubwo butumwa bwo kugabisha imbere ko za grenade zitegwa kwa gatanu begamiye ijwi rya Amerika ntiryabashije kurumenya kubera ko rukoresha amazina rwihishwa arimo nk'ayitwa urutare. Hagataho u Burundi bwegetse kandi ibitero by'uno wa gatanu ku Rwanda, naho ataco u Rwanda rwari bwabivuge ko kugeza igihe twategura iyi nkuru inshuro zitari nke ala mukuru arinda icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yumvikanye akatari gake avuga ko atakuri kuri mu bishikirizwa n'abate getse u Burundi ku bitero byegekwa ku gihugu ciwe. Ibindi kuri no nkuru y'u Amerika yateguye ku bakunzi bayo mu Burundi reka muyisomerwe na Thierive Ndayishimiye ikigali mu Rwanda.
Nkuko bishikirizwa na Lieutenant Colonel de Police Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari yo hagati n'umutekano, mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku murango wo kuri wa gatandatu, uwagirizwa gutera ico gisasu ubuhungu vena yahavuye afatwa afatanwa n'indi grenade atari bwaturitse. Muri ico kiganiro nyene Lieutenant Colonel de Police Pierre Nkurikiye yavuze ko u Rwanda arirwo ruha inyigisho n'ibigwanisho abo baza gutera ibyo bisasu rukabinjiza mu gihugu Burundi rubacishije mu mugwi wa Red Tabara.
Dufatiye ku matohoza amaze gukogwa n'ivyo abanyene bafashwe bivugira, bano bantu bategurirwa mu gihugu cy'u Rwanda, nkuvuga ko binjizwa bakigishwa iterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma kigaca kibarungika mu mugwi w'iterabwoba bita Red Tabara kugira ngo begere ku rubibe rw'u Burundi kurubiwe gu Burundi aho bashobora guca binjira mu gihugu cy'u Burundi.
Kuri ibyo leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda go naco rurabitangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwiwe X rwahoze rwitwa Twitter igihe c'isaha 4:38 z'uyu wa gatanu nyene, akaba yaciye ashikiriza ubutumwa abarundi aho yahojeje abakozwe ko nico gitero yise c'iterabwoba agira ati: turahojeje ibyimvamo mutima abakomerekeye mu gitero c'iterabwoba gihejeje kubera ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Bene Burundi, nimugumye umutima, iterabwoba ntigigeze ritsinda amahoro. Bitewe bitebuke ababikora habazofatwa abakubitwe naye mu gahanga. Imana niyo nkuru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu abanyagihugu bari mu mirimo yabo n'abandi barengana bariyamiriza ibyo byaraye bikozwe, bakavuga ko baba bajwe n'inzira karengane zakozwe ko nibyo bisasu.
Yangendera gahitse rwose kwa kubuzima umuntu ngenda yo gutera ibyasi
by'ukuri ni iby'agahomera bunwa birababaje cyane umunyagihugu by'ukuri bica tubura ukuntu ushobora kubaho
ibi bintu ndabiteye ibyasi kubera n'ibintu bitwara abantu b'inzira karengane atacyo bazira. Jewe rero nk'umunyagihugu akorera mu gisagara cya Bujumbura ndabiteye ibyasi nivuye inyuma.
Ku ruhande rwacu turababaye kandi turatunkuye kuko bariko bazira ubusa ntacyo bazira. Bamwe bamwe urabona twirirwa mu ibarabara nyatwirirwa turironderera ubuzima
bibaza inyungu abariko barabikora ababikuramwo. Basaba uwo wese abiri inyuma gukubitiza agatima mpembero akareka umunyagihugu agahangana n'ubuzima, abavuga ko butoroshe muri no minsi.
None nk'ubu nk'abantu baraye bacitse amaguru wibaza inyungu ubaza ko ari iya hagowe abaraye babuze
guterekana nde mu isoko inyungu niyahe kibureho umwana wadapfiriyemo akavamwe mwene Burundi mugenzawe inyungu niyahe ababigira nibahagarike kubera nta nyungu nimwe bazobikuramwe
yabikora cyangwa ari nyuma yabyo nuko yogaruka na gatima buntu abihagarike kuko nta nyungu ari kararona amaraso y'umuntu yasheshe ntacyo bikomarira.
Basaba leta y'u Burundi gukora amatohoza hagafata kwa ababikoze n'uwo wese abifisemo uruhara bashirwa imbere y'ubutungane.
Ndondera amatohoza ka ababikoze bakabihanirwa mu gihe bafatwa.
Twosaba leta mbere ndetse n'abajeje umutekano bakadushasha by'ukuri abo bantu bagafatwa hakaba amatohoza yimbitse kugira ngo umunyagihugu by'ukuri akingirwe.
Ubwo leta niraba icyo yokora kuko twebwe abantu bato bato turarushe tumerewe nabi ntizizogira ko turiko turahangayika n'ubuzima twongere duhangwe n'abantu bariko baraturondera nibaraba ukungene bo kwegera barya bafite ibyo bafatwe abantu bato bato turiko turaho.
Abo banyagihugu bavuga ko n'ubu bafise ubwoba kuko ngo hagize agakoma umuntu aca yibaza ko ari byo bisubiriye. Basaba abajejwe umutekano kubandanya habarikanuye mu gihe mu kiringo kidashika indwi imwe izo grenade zatewe mu bibanza bitatu biri mu makaritie na makomine atandukanye y'igisagara cha Bujumbura. Izo grenade zatewe igihe c'isaha imwe n'inusu zirenga z'ijoro n'izo grenade zitatu zaturika. Zatewe hari amabisi aja mu mirango Gasenyi na Marambya iruhande y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ababibonye muri ayo masaha imirongo y'abari batondeye amabisi nayo nyene adahari muri kino gihe kubera ikinagi gitoro yari miremire cyane abandi barundanye bibaza uko bataha. Niko kumva ugwamo gw'ibyo bisasu bagahundagara. Abo byafashe batangura gukoma induru batabaza abandi nabo biruka abanyaga amagara. Muri ako kanya haciye hibonekeza abajeje umutekano batari bake muri ico gituro. Uwari mu gisagara wese yagerageza kuraba uko ahava abafise bagenzi babo bakozwe ko batangura kubatabariza. Uwufise wiwe arangurira imirimo mu gisagara hagati amuhamagara amubaza ko yoba ari yakiri. Imiduga yo mu bwoko bwa taxi voiture n'iyindi yaciye itangura gusomba abantu ibajana mu bitaro bitandukanye. Inyuma yaho mu masambiri z'ijoro ikindi gisasu caciye gituritwa imbere y'ikambi y'igipolisi gicunga inzego z'igihugu iri muri zone Ngagara aho bita kuri Messe des Officiers.
Ijiga muri Washington DC mu kirundi no
agahinda ko kubura wawe, agahinda ko kubura ibyawe, agahinda ko kumugara, agahinda ko guteshwa umutwe, nibyo bikubarundi benshi. None se koko igihugu cy'Uburundi cyo cyabikoze? Agiyome Bunyoni yahoze ari umuntu wa mbere ukomeye cyane mu gisirikare ndetse n'igipolisi yaratinyitse ubyanga cyangwa se ubyemere mu gihugu cy'Uburundi. Ngo rero amushyigikiye bamwe baratangiye kwivumbura bagaye ibitero mu bice bitandukanye babwira Evariste Ndayishimiye bati ibyo mwakoze turabyamaganye mufungura. Agiyome Bunyoni, niko se byagenze kuba ariko kuri cyangwa koko nk'uko Burundi witangaza ni Red Tabara kuki se Tabara yabyihakanye kandi ibindi bitero byemera? Nuko se byahitanye abaturage ba civil? Mbese ni iki kiko ku gihugu cy'u Burundi? Ibyago by'igihugu cy'u Burundi ni ibyago nyabaki, ubukene, umutekano mukeya, kuburagizwa kw'abaturage n'ibindi, bizakemuka bite? Njye namwe duhanga amaso imisiri imbere, ndabashimiye mugubwe neza Imani bandindire. Shalom.